radio. Na kuhusu ndoa yangu na nyimbo yangu havihusiani. Maisha yangu na muziki havihusiani na maisha. Never.
Kabisa.
If you give me interview like this, me Shilole. If you are at home, Zuena mke wa mtu. You know? So we are different.